ibyo bitabo byanje ni bitatu ica mbere kirimo imigani mugabo isigura n'ubudasa bw'abana bavukana dessert de cœur abantu baravukana mugabo bagashobora kugira imiti mibiri igitabo cha kabiri kirimo imbyino z'ubugeni aho rero byanditswe mu kirundi mu gifaransa rero no hanurugwaruka ko bagize imana bakaje mu mashure bogerageza guheba kwiga ibintu ku mutwe gusa ibyo bize bakabyandika kuko ndabona yuko iyo tuja turasubira mu ibintu hari ibitituka byinshi bitituka kubera bihurirana n'imigenzo n'imbyino n'indirimbo ziva mu bindi bihugu rero tubyanditse twoba tugumije akaranga mutima k'abarundi kuko basigukuru bakaturanze yindi mpanuro no vuga ndagiha ababyeyi cyane cyane n'abana n'ugukunda ururimi rwacu urumi rw'ikirundi aho bari hose no mu mahanga bakaguma bagerageza kuruvugana bakigisha abana ikirundi n'imigenzo y'ikirundi.